ukurikira duhagashimwe no muhisi na kihari mwaserukiwe n'umukobwa n'abakobwa bibabiri no muhisi Paul Mirerekana uyu muhisi yabaye kirumara hafi ya kuba gasore kumina kuba gasore mu guhabuza ukwikukira yari yarize ibintu bijanye n'uburimyi hanyuma kandi araza gukora ngai Burundi ashinzwe icyo gikogwa n'abakoloni abakoloni bamufata nabi bari bamwise gukora ngai gusaca Bujumbura bamufata nabi acara biheba aratanya imihoho agenda gukora muhiri wabo imuramvya cyane cyane muri mu haji Bugarama niyo cyatanguza amakoperative yo gutera imboga kuva zitanguje no munsi ziya mboga zose mubona zimbuka ibihe byose tubikesha Umirekano hambiki nacho yakoze yabakira umara mu bijanye n'umugambwe iprona haba mu gihe cyo kuronka cyo kuharanira guhabuze nayo kwikukira ndetse no mu nzandiko yagarandika nyinshi zerekana ukuntu yitwararika ubuzima bw'igihugu no gutunza ibigihugu hambiki nacho mu bamenye gihambaye cyane nuko yabaye mu rundi wa mbere yubatse inzu igerekeranye mu buryo bw'ikirundi agiragire agiye ubugeni byatangaje ko byatangaje n'abakoloni bagiye hariya muramvya basanga yubatse inzu y'ikirundi ifise yizungurije murabona ntuze ngo nimeze y'umuzingi mugabe igerekeranye kabiri inzu yagiremwo ubugeni amacagira n'ingazi yo kuriramwo aza mu cyumba cyo hejuru ingazi iri nyuma abakoloni baratangaye rero ku buryo babyanditse mu gitabo muzosa mu gitabo cyitwa Don Chance cyitwa Gisele muzobisomamo ku papuro rwa kane murumva yuko yabaye imboneza mukubaka amagorofa ngaha mu Burundi urero umuhisi tumuha nawe nyene ikidari cyitwa Ordre de Mérite Civique Classe de Grand Officier bisegura ikidari cy'intwazangabo nkuru hamwe tumutanga rero turamuha tubicishije kubi ku bakobwa biwe turamuha urupapuro rw'iteka leta ibashigikira nk'ibikorwa byakoze n'umubyeyi wabo byateje imbere igihugu kwezo no munsi tube kandi ndacyakidari hamwe n'akabasha k'imiliyoni zibiri ko gushimira umuryango wiwe Ah, ngenjagati. Aha.